Te rā te manako ka tika te tuaritanga o ngā tahua ki ngā rohe I te mahere mate pukupuku hou a te kāwanatanga. I raro I taua mahere rā, ka whakatūria he umanga whakahaere mate pukupuku. Tuia he pūtea anō ki te uepū Pharmac. E whā ngā ohu whakahaere oroto mai ngā rohe, ka whakatō pūngia, hei kaupare I ngā rere kētanga whakawhiwhinga pūtea kā tae ki ngā rohe katoa. Hei tā te premia, he mea nui kia ōrite ngā paiaru mā te katoa.
Should not matter where you live in New Zealand, you should have good access to screening, you should have good access to treatment, we should have world-class cancer care, no matter where you live.
I ia rā, e ono te kaumaono ngā kirirau o Aotearoa kā pā ki te mate pukupuku me te aha, ko te Māori mana noa ke te kore e mate I taua taniwhara.